Which way? Amadi.
Open stance, ingia na guard, skuma fans kwanza, ndo ufanya kwenye unafanya. Cross stance ni mrefu bwana.
One, two, you.
Okay. 40 seconds.